wedidi ana fi se duaniya ubedi nswa home sweet food eduane pa meni je eduane pa aware so eduane pa ma bumude home sweet food eduane pa meni je eduane pa aware so eduane pa ma bumude home sweet food ye bechere wonye sharing our recipes, home sweet food, Adriane Pa, Eye Dankasa, home sweet food, Adriane Pa, Eye Dankasa, home sweet food, Adriane Pa, Eye Dankasa, home sweet food, Adriane Pa, Eye Dankasa. Where did Diana? Fi se Diania.